Kawai kikuna. Kai pachapi mikau sanchi. Nyukanchi wasima. Rikuna kanchi. Shuksha tukuna kanchi. Pachamamata.
Uyangapa.
Thank you. Thank you. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.